ko muhejeje kubibona twari ko turabisikanya munyakubahwa umushikiranganji wa mbere mushasha aherutse kugengwa na nyiricyubahiro umukuru w'igihugu hanyuma mu ma dossier cyane twovuga ibikorwa bikuru bikuru tumusigaranye iki gikorwa ca mbere twohera ko tuvuga ko kimurikira byose ni igikorwa kijyanye no gutunganya neza kugira ngo ibikorwa bya leta cyangwa ibikorwa by'igihugu ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi mu gukurikirana ibikorwa cyangwa mu gusuzuma ibikorwa bigeze icyo twakwita digitalization ni igikorwa gihambaye kugira ngo dushobore gutera intambwe dushobore kuba twokora mu buhinga bwa none barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza ibyo rero ni igikorwa rusange ku bushikiranganji bwose kiriko kirihutishwa cyane igikorwa gikurikira ni igikorwa kijyanye n'iby'intwaro aho hariho umugambi wo gutunganya bushasha bijyanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu biri mu bizofasha igihugu haba mu gushikiriza hafi ubutegetsi abenegihugu haba no mu kuduza umwimbu mu gihugu canke tugatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga ico naco ni igikorwa kigira kabiri twovuga muri rusangi igikorwa kigira gatatu ni kijanye n'intumbero y'igihugu mu bijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta
aya makuru tatangure mu Burundi umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndira kubuca yinjiye mu banga kuri uyu wa kane ku muhingamo mukanya gaheze yabisikanije na mugezi we asubiriye Alain Guillaume Bunyoni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi muri Kenya
ibiro byo kubisikanya hagati ya Gervais Ndira kubuca umushikiranganji wa mbere mushasha na Alain Guillaume Bunyoni yasubirijwe mu buryo butunguranye kuri uyu wa gatatu byabaye kuri uyu wa kane ku mugoroba zari zasibijwe mu gatondo ko kuri uyu wa kane kumvo zitatangajwe abagabo basanzwe bamenyeranye kuva bakirwanira mu ishyamba umugambwe CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshyamba babonetse bahana impapuro nk'ikimenyetso cyo guhererekanya ubutegetsi baranakoranye mu gipolisi cy'u Burundi mbere Bunyoni akaba yari yasubiriwe na Ndira kubuca umushikiranganji bw'umutekano imbere yo kuja kuba mukuru wa leta mu 2020 kumashusho bunyoni aboneka amwenyura gato nayo Gervais Ndira kubuca asanzwe yatwenga gake yabonetse yakinye impapuro mu maso atanyinyuka bose bari bambaye amakostime n'amakravate Alain Guillaume Bunyoni asanzwe yaberwa cyane akambara n'impuzu zizihimbye n'umutambukanyi wiwe akaba yari yajanishije nk'uko yama mu byambarwa bamaze kubonana mu ibanga umushikiranganji yahora yavuze ko yasiguriye ugiye kumusubirira uko akazi gakorwa amwereka dosiye zose zibwirizwa gukorwa ku bw'ineza y'igihugu yavuze ko ikintu nyamukuru ariko banabuhanga yemeza ko rizotuma n'abanebwa canke abiba batabasha kubikora
igikorwa ca mbere ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma ibikorwa bigeze icyo twakwita digitalization ni igikorwa gihambaye kugira ngo nshobore gutera intambwe kokora mu buhinga bwa none barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza
yanashikirije ayandi madosiye yihutirwa arimwo ukunganisha imishahara y'abakozi ba leta hamwe n'uturusho tugenerwa abakukuruke imwe mu migambi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko azoshira imbere mu myaka yiwe ya mbere ariko n'ubu ikaba ari umugani
igikorwa gikurikira ni umugambi wo gutunganya bushasha ibijyanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu biri mu bizofasha igihugu haba mu gushikiriza hafi ubutegetsi abenegihugu no mu kuduza umwimbu mu gihugu canke tugatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga igikorwa kigira gatatu ni kijanye n'intumbero y'igihugu kijanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumbasumbane buve mu nzira bikurikiranwe neza ntihavemwo wanjya wangura icyo kuba kigeze kure icyo twona gifatanya ikorwa kijanye n'ingene igihugu kigirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuko kizabukuru nk'uko nyine cyubaye mu bw'igihugu yabishikije avuga ati niburi buri ugiye mu karuko kizabukuru ashobore gutahana agashahara yarageze ko n'abakukurutse kera nabo nyine ntibibagirwe hagire ikigaragaye kuri bo.
Arenga Yome Bunyoni yasubirijwe mu buryo giturumbuka kuri uyu wa gatatu. Ntambo nimwe yigeze itangwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye inama nkenguzamateka na nshingamateka kwemeza umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakobuca. Kuri uyu wa gatatu vyari vyavuzwe ko bagize leta nshasha badateba kumenyekana ariko siko vyagenze n'ubu ntibaravugwa. Umukuru w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi ukaba n'uwa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'2020 ya Gatonde Rwasa yasavye ko iyi leta iroye gushingwa yojamwo abashikiranganji yo migambwe yose nk'uko vyakorwa ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Kuri uyu wa kane haba kubisikanya k'umushikiranganji wa mbere mushasha n'uwahahora amenyesha makuru atari bake bakorera ibinyamakuru vyigenga bidoze bavuga ko bankiwe ukurikirana ibirori. Umwe mu bari bahari atashimye kwivuga izina yabwijwe rya Amerika ko bagera kuri 10 batemerewe kwinjira ku kirimba cyitiriwe Ntare kiri Bujumbura kandi bari biyandikishije imbere nk'uko babisabwa. Ntambo za bitumye turamenye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryabwise Ntare nkuru ibwongereza ko umugambi ubwongereza wo kurungika mu Rwanda bamwe mu basaba uhungiro utekubiri n'ivyemezo ngenderwa ko ico gihugu cafashe kuvyereka impunzi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo ishami rya Roni ryita ku mpunzi ryabwiye urukiko ko u Rwanda rubuze byinshi mu byibanze nkenerwa muri sisiteme yarwo yo kwakira impunzi. Umunyamategeko uhagarariye HCR Madame Laura Dubinsky yagize ati hari ibyuho bikomeye muri politiki yo gutanga ubuhunzi mu Rwanda. Yongeraho ko nta cyizere cy'uko hari cyahinduka mu gihe ibyo byuho leta y'u Rwanda itanemera ko bihari ahubwo ikabihakana. Mu nyandiko yagejeje ku rukiko nyuma uyu munyamategeko yisi politiki y'Ubwongereza yo kohereza abasaba ubuhunzi mu Rwanda uburyo bw'ubwumvikane bwo kwikuraho umutwaro buzateza ibyago bikomeye byo kwirukanwa aho abantu birukanwa cyangwa bagasubizwa mu gihugu aho ubuzima bwabo n'umutekano bishobora kujya mu kaga. Yongeraho ko ibyo binyuranyije n'amahame abuza gutoteza impunzi zizizwa ko zinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iyo nyandiko ayisoza agira ati HCR iricuza cyane cyane kubijyanye n'imyitwarire ya kimwe mu bihugu byashyize amasezerano arengera impunzi kandi ko ari iby'ingenzi kuburira ko amasezerano Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda nyuranyije n'amahame shingiro bwiyemeje akubiye mu masezerano arengera impunzi. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ariko ibyatangajwe na HCR ko rufite ibyuho mu itangwa ry'ubuhunzi irabihakana. Umuvugizi wayo Madame Yolanda Makoro abinyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko HCR ari umufatanyabikorwa w'ingenzi w'u Rwanda wakoranye narwo kugeza no mu cyumweru gishize mu kugeza mu Rwanda itsinda rya 11 ry'abimukira bavanwa muri Libya uba bagera ku 1000 bakaba bamaze kwakirwa mu Rwanda. Uyu muvugizi wa leta y'u Rwanda akongeraho ko HCR ubwayo yashimye politiki y'u Rwanda yo gufungurira amarembo impunzi iyifata nk'intangarugero aho rumaze kwakira impunzi zigera ku 130,000 kuva mu myaka 40 ishize. Ati barabizi ko ubushake bwacu ntashidikanywaho bwo gutanga umutekano ku bababaye tubukomora mu mateka yacu bwacu. Ku bijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza kandi Madamu Makoro avuga ko leta y'u Rwanda yahuye n'abahagarariye HCR mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ngo bayaganireho ariko ibibazo byose byazamuwe mu rukiko ntabyiri ishami rya Roni ryita ku mpunzi ryigeze rigaragaza. Abacamanza mbere bari bumvise ko HCR ikorera mu Rwanda kuva mu kwa gatanu k'1993 aho kugeza mu kwa gatandatu k'uyu mwaka iri shami rya Roni ryita ku mpunzi rihafite abakozi barenga 300. Icyakora mu nyandiko ye Madamu Dubinsky yavuze ko n'abategetsi ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza ubwabo biyemereye imbere muri Minisiteri ko babuze andi makuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'uko ibintu byifashe mu Rwanda. Umunyamategeko wa HCR kandi yavuze ko bamwe mu basaba ubuhunzi bavuga ko birukanwa n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe abinjira n'abasohoka mu buryo budakwiye rutanabanje kwita neza kuri dosiye zabo ahubwo bigakorwa mu buryo buhishe. Ati kuba sisiteme y'itangwa ry'ubuhunzi rimwe na rimwe ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda ibyo birongera ibyago by'ifatwa ry'ibyemezo bihutiyeho. Ku ruhande rwabo abanyamategeko ba Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza babwiye urukiko ko amasezerano icyo gihugu cyagiranye n'u Rwanda yizeza ko buri wese uzoherezwa mu Rwanda azabona ubuhunzi binyuze mu buryo buboneye. Naho umuvugizi wa Leta y'u Rwanda we yahakanye ibivugwa na HCR ko haba hari abasaba ubuhunzi birukanywe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Kuri Twitter, Madamu Yolanda Makoro yagize ati: HCR irabizi ko mu Rwanda ivangura ribujijwe mu itegeko nshinga ryacu, kandi barabizi ko tunatanga inzira igana ku kubona ibyangombwa byemewe byo gutura cyangwa ubwenegihugu kabone niyo usaba ubuhunzi ubusabe bwe bwaba bwanzwe. Buri wese ahawe ikaze mu Rwanda. Abasaba ubuhungiro benshi hamwe n'impuza amasendika y'abakozi bo mu nzego za Leta y'Ubwongereza, Public and Commercial Services Union, ndetse n'imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi ya Care for Care na Detention Action, barimo gutambamira mu buryo bw'amategeko iyi politiki yatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u igihe Priti Patel. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, Madamu Patel yavuze ko aya masezerano yisa ya mbere ku rwego rw'isi agezweho hagati y'igihugu cy'u Rwanda yakozwe mu rwego rwo kuzibira bimukira binjira bakoresha umuhora wa Ramanshe nk'inzira y'ubusami binjiza mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Leta y'Ubwongereza ifata amasezerano yayo n'u Rwanda nk'uburyo bwo guca intege ba rushimusi bambutsa bimukira mu mato matoya ku kiguzi banyuze mu muhora wa Ramanshe. Nyamara imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu nubwo impunzi by'umwihariko yo ikanenga imyitwarire y'u Rwanda mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ari naho igaragaza impungenge ku mibereho y'abazoherezwa muri icyo gihugu. Indege izanye icyiciro cya mbere cy'abagombaga koherezwa mu Rwanda yari guhaguruka hagati mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, ariko isibizwa ku munota wa nyuma biturutse ku kirego cyatanzwe n'abunganira abagombaga koherezwa ndetse n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'impunzi n'abimukira. Biteganijwe ko urubanza rukomeza kugeza kuri uyu wa gatanu, icyiciro cya kabiri cyarwo cyo kikazaba mu kwezi gutaha kwa cumi.
Urakoze Temi. Kigali mu Rwanda harakoraniye inama mpuzamakungu yiga ku iterambere ry'uburimyi ku mugabane wa Afurika. Iyo nama ibaye mu gihe Afurika cyo kimwe n'isi muri rusange bigaramiwe n'ikibazo cy'ibiciro byiyongera ku masoko byatewe n'ikiza cya COVID-19 hamwe n'intambara y'Urusiya muri Ukraine. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cy'ibiribwa bigenda biba bikeya, igiciro cyabyo gihanitse ndetse n'imihindagurikire y'ikirere nibyo birimo gusuzumirwa muri iyi nama izasozwa kuri uyu wa gatanu. Iyi nama kandi yavugiwemo ikibazo cy'ibura ry'ifumbire n'inyongeramusaruro n'impamvu ikomeje gutuma ibiribwa biba bike kuri uyu mugabane. Abahanga muri iyi nama bagaragaje ko muri iyi minsi bigoye kubona ibiribwa bituruka muri Ukraine n'Uburusiya kubera intambara ishyamiranije ibyo bihugu. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yarahirutse gutangaza ko ibicuruzwa u Rwanda rwakuraga mu Burusiya na Ukraine birimo ingano igera kuri 34% ndetse n'ifumbire mvaruganda igera kuri 14%. Ibyo bicuruza u Rwanda ruzashaka ahandi babikura. Mu ijabo, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye inama barimo Perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa, Mohamed Bazoum wa Nigeria na Vice Perezida wa Tanzania Philip